dono kaiga tewo ba una misali daino ebo rewa ma adamai zai wahanga ebo rewa ma adamai zai wahanga
Thank you.